ndaysaan amed dugul mata ndaysaan boru abdou aziz ba boru abdou aziz sabuna be je ndaysaan boru abdou masal ndaysaan mirna hum masal ko o jada me dugul mata ndaysaan dugul mata lu ko o jada
ਬਚੋ ਰਮਾਏ।